yako juu. Ready?
Ready.
1 2. 1 2 1 2 sasa zote. Jab inaanza. 1 2. Come now.